Ndumiso yamashumi amabini ananye. Kumongameli Mobeka Davide, Yehova uvuyile ngamandla akho ukumkani. Asikukho nokuba uyagcoba ngosindiso lwakho. Umnike umnqweno wenhliziyo yakhe. Akwalisandulisa isicelo somlomo wakhe. Ngokuba umkhawulela ngentsikelelo zobulungisa. Umthwese isithaba segolide ecwengileyo. Wacela ubomi kuwe, wampha, wamnika imihla emide, kwanaphakade kanaphakade. Lukhulu zuko lwakhe, ngosindiso lwakho, ubeka phezu kwakhe idili nobungangamela. Ngokuba umenze waba yintsikelelo ngonaphakade, umvuyisa ngovuyo ebusweni bakho, ngokuba ukumkani ukholose ngoYehova, ngenceba yosenyangweni akayi kushukunyiswa. Isandla sakho siya kuzifumana zonke iintshaba zakho, esekunene sakho siya kuba mfumana abakuthiyayo. Uya kubenza babe njengeziko lomlilo wokubonakala uYehova. Uya kuba ngiya ngomsindo wakhe nomlilo abadle. Uya kusitshabalalisa isiqhamo sabo emhlabeni, imbewu yabo koonyana babantu, ngokuba bakuthobela ububi, bacinga iyelenqe, abayi kufeza nto, ngokuba uya kubenzela bakunikele umhlana. Ngesaphetha sakho uya kuxuna iintolo zakho ebusweni babo. Phakama Yehova ngamandla akho, siya kuvuma, sibethe uhadi ngobugoxa bakho. Psalm 22, Ndumiso yamashumi amabini anesibini. Kumongameli ngelixhama lesifingo umhobe kaDavide. Thixo wam, Thixo wam, undilahleleni na? Ukude kungani na ekusindisweni kwam nasemazwini okubonga kwam? Thixo wam, ndiyabiza emini ungaphenduli, nasebusuku ndiyabiza andithozanyiswa noko. Ungcwele ke wena, ungolohlala esindumisweni sakwaSirayeli. Obawo bakholose ngawe, bakholosa wabasiza, bakhala kuwe basinda, bakholosa ngawe abadana. Ke mna ndingumbungu andimntu, ndisisingcikivo soluntu, into edelekileyo ebantwini. Bonke abandibonayo bayandigculela, bayasineka, bahlunguzela intloko. Bathi makasilahlele kuYehova amsize, amhlangule kaloku ngokuba emthandile. Ewe nguwe umtshobozisi wam esizalweni, inkolisiso yam ndisemabeleni kama. Ndalahlelwa kuwe kwasesizalweni, kwasembilinini kwama ubuThixo wam. Musa ukuba kude nam, ngokuba isondele impandezelo, ngokuba akukho mncedi. Ndingqongwe ziinkunzi ezininzi, ndihlanganyelwe zezimbalasela zaseBashan. Zindikhamele umlomo wazo njengengonyama eqwengayo, egqumayo. Ndiphalele njengamanzi, ahlukene onke amathambo am. Yanjengomthwebaba intliziyo yam, inyibilikile phakathi kwezibilini zam. Umile njengegophe amandla am, ulwimi lam lunamathele ekhuhlangubeni lam. Undibeka eluthulini lokufa, ngokuba izinja zindirhawule, ibandla labenzi bokubi lindigungele, bagqobhoza izandla zam neenyawo zam. Ndinokonwabela onke amathambo am. Bona bayandijonga, bayandibonela, babelana ngengubo zam isibambatho sam sabenzela amaqashiso. Ke wena Yehova, musa ukuba kude, mandla am khawuleza undincede, uhlangule iqilini umphefumlo wam okuphela kwawo ithupheni lenja. Ndisindise emlonyeni wengonyama, nasezimpondweni zenqu uya kundiphendula. Ndiya kulazisa igama lakho kubazalwane bam, ndikudumise phakathi kwebandla ndithi, nina nimoyikayo Yehova, mdumiseni nonke mbewu kaYakobi, mzukiseni nimhlonele nina mbewu yonke kaIsrayeli, kuba azidelekanga azibanga nazothe kuye intsizi, zulusizana akabusithelisanga ubuso bakhe kuye, ekuzibikeni kwakhe kuye waphulaphula. Ivela kuwe indumiso yam, ebandleni elikhulu nezibhambathiso zam ndiya kuzizalisa phambi kwabamoyikayo. Akudla kuYehova abalulamileyo, bahluthe. Baya kudumisa kuYehova abamngxamelayo. Ngamana yaphila intliziyo yenu ngonaphakade. Ziya kumkhumbula, zibuyele kuYehova zonke iziphelo zehlabathi. Iqubude phambi kwakhe yonke imizalwane yentlanga. Ngokuba bobuka Yehova ubukumkani, nguye umlawuli ezintlangeni. Baya kudla baqubude bonke abatyebileyo behlabathi, baya kuguquka phambi kwakhe bonke abatshona eluthulini, bangawucingiyo umphefumlo wabo. Imbewu iya kumkhonza, kuya kubaliselwa isizukulwana ngayo iNkosi. Baya kuza baxele ubulungisa bayo kubantu abaza kuzalwa ukuba oko ukwenzile. Psalm 23, indumiso yamashumi amabini anesithathu. Umhobe kaDavide, uYehova ngumalusi wam andisweli lutho. Wenza ukuba mandibuthe emarhiwini aluhlaza, undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wam, undikhaphele ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, ndiyikoyika bubi, ngokuba unam wena. Intonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bam, uyithambisa ngeoli intloko yam, indebe yam iyaphalala. Inene ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam, ndihlale endlwini kaYehova iminihla emide. Psalm 24, indumiso yamashumi amabini anesine. Umhobe kaDavide, lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo elimiweyo nabahleli kulo. Ngokuba yena waliseka phezu kwelwandle, walizinzisa phezu kwemilambo, ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele? Ngozandla zimsulwa unhliziyo yenyulu, ongawuphakamiseli kwinkohliso umphefumlo wakhe, ongafungiyo ngenkohliso. Uya kwamkela intsikelelo kuYehova, nobulungisa kuThixo ungumsindisi wakhe. Siso eso isizukulwana sabangxameleyo, sabamfumanayo ubuso bakho, Thixo kaYakobi. Phakamisani iintloko zenu masango, niziphakamisele minyango yaphakade, angene ukumkani wozuko. Ngubani na ke lo kumkani wozuko? NguYehova namandla oligorha, NguYehova igorha emfazweni. Phakamisani iintloko zenu masango, niziphakamisele minyango yaphakade, angene ukumkani wozuko. Ngubani na ke yena ukumkani wozuko? NguYehova wemikhosi, nguye lo kumkani wozuko. Psalm 25. Ndiwuphakamisela kuwe Yehova mphefumlo wam, Thixo wam ndikholo sengawe mandingadani mazinga ndivuyekeli intshaba zam ewe bonke abo bakuthembayo abayikudana kuyakudana abo banginiza ngelize ndazise indlela zakho Yehova ndifundise umendo wakho ndinyathelise enyanisweni yakho undifundise ngokuba unguThixo ungumsindisi wam ndithembe wena yonke imihla khumbula imfesane zakho Yehova neengcaba zakho ngokuba kususela kwaphakade zikho musa ukuzikhumbula izono zobutsha bam norhaqo lwam ndikhumbule ngokwenceba yakho wena ngenxa yokulunga kwakho Yehova ulungile uthe tye uYehova ngenxa yoko uyabayelela indlela aboni uyabanyathelisa abalulamileyo emasikweni akhe abafundise abalulamileyo indlela yakhe zonke indlela zikaYehova ziyinceba nenyaniso kwabagcina umnqophiso wakhe nezingqino zakhe ngenxa yegama lakho Yehova xolela ubugwenxa bam ngokuba bukhulu bona kubani ke umntu omoyikayo uYehova umyalela indlela aya kuyinyula umphefumlo wakhe wohlala wonwabile imbewu yakhe ilidle ilifa ilizwe ukucweya kukaYehova kunabamoyikayo abazisa umnqophiso wakhe amehlo am ahlala imi kuYehova ngokuba nguye uzirholayo eluthanjeni iinyawo zam ndibheke undibabale ngokuba ndindodwa ndibandezekile iimbandezelo zentliziyo yam zingaphangalalisiwe ndikhuphe ekucuthekeni kwam khangela ukucikizeleka kwam nokuphuka kwam uxolele zonke izono zam zikhangele iintshaba zam ngokuba zininzi zindithiyile ngentiyo engonyamelayo ugcine umphefumlo wam undihlangule mandingadani ngokuba ndizimela ngawe ukugqibelela nokuthi tye makundilondoloze ngokuba ndithembele kuwe khulula uSirayeli Thixo ezimbandezelweni zakhe zonke.